iy'ngane zabo zigeza amafoni ngezandla ngoba bedlala amagame. Mebefika-ke bonke umuntu uhleli useshonile.
Mapolisa azingela abarhanelwa emva kokubulawa ngokungena lusini kwamalungu osapha sixhenxe kuquka nabantwana abathathu nomnye wabo oneminyaka emine.
We take this opportunity to condemn, in the strongest possible terms, the cruelty of fake news spread on social media platforms where individuals are falsely declared dead while they are still alive.
Sasibajikelele we-ANC mnumzana Fikile Mbalula ubagxeke kabukhali abo basasaza iindaba ezingenabunyani zokusweleka kwayesakuba ngumphathiswa amashishini karhulumente mnumzana Pravin Gordhan. Iqela leqakamba labasetyhini leProteas lintingeleko lasePakistan namhlanje nalapho liyokudlala uchungechunge lemidlalo ngelilungiselela indebe yehlabathi ye-T20 eza kubanjelwa e-United Arab Emirates. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje endaba indodwa ndaba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Abasemagunyeni kwiphondo laKwaZulu-Natal baphanda isiganeko sokudutyulwa kubulawe ngokungena lusini amalungu osapho olunye asixhenxe kuquka abantwana abathathu omncinane kubo ebeneminyaka emine. Kudizwe ukuba esi siganeko besicetyiwe njengoko amaxhoba ebulewe ngethuba ebukele umabonakude ekhayeni lawo eHigh Flats. Mapolisa athi asalandela umzila wengxabano zosapho nezasekuhlaleni.
Iinkokheli zephondo laKwaZulu-Natal zivakalise ukungaxoli ngendlela ekuphiliswana ngayo kweli phondo kulandela ukubulawa kwamalungu asixhenxe osapho lakwaKhambule kubusuku bayizolo.
Sizoveza amehlo ngoba sicoshile lokhu ukuthi kunesigameko esibi kangaka esenzekile. Esizobukhulu ubuhlungu ekusethusekabo ukuthi kusekhona abantu ngempela abanganganembeza ukuthi bangabulala ngisho iy'ngane ey'ncane, abantu ingane neminyaka emihlanu, ingane neminyaka o-11 noma kuthiwa bekubangweni, akuyona kodwa indlela yokuxazulula inkinga le.
Abantu bafikile izolo bafike bahlasela badubula ngey'nhlamvu eziningi ngoba sithole ama-cartridge awu-18 namakhandi enhlamvu awu-7 endaweni lakudutshelwe khona. Bonke bebehlela endlini eyodwa-ke bebukela i-TV ngaleso sikhathi. Sifikeleyo samaphoyisa sophenya nalaba abasisizayo be-forensic safika sa-process isini. Sithemba ukuthi sizolandela umkhondo njengoba sikwazile ukuthi sihlanganise amaqembu aqhamuka eThekwini e-provincial office azosebenzisana nawo la i-district ukuthi sikwazi ukuphenya lolu daba.
Kambe le nyikitha yokufa ishiye usapho luxhutheka imiphefumulo yaye luthukile.
Okwenzekele ekhaya uthe ngabo-8 nje ngathola ikholi kuthiwa ekhaya bazokuthi nje semva kwalokho okade umfana kamakhelwane athi ezobheka-ke uma efika ufika bonke abantu bahleli kosofa ngoba kade behlele bebuka i-TV. Iy'ngane zabo beziphethe amafoni ngezandla ngoba bedlala amagame. Mebefika-ke bonke umuntu uhleli useshonile.
Abamelwane bavakalise ukuxhalaba ngesi siganeko ngelithi kunzima ukuphawula ngaso.
Kunzima ukuthi ungakwazi ukuphumela obala uchaze ukuthi kungani bona benzekelwe lesigameko ngoba seziningi isigameko esezenzekile nje ensukwini ezimbalwa ezidlule.
Ezinkokheli ke zifunge zabetha ngenqindi phansi okokuba abenzi besi siganeko baza kufunyanwa ze bajongane nengalo yomthetho.
Usasibajikelele we-ANC mnumzana Fikile Mbalula ubongoze uluntu ukuba luzikhwebule ekusasazeni iindaba ezingenabunyani ngempilo yalo wayesakuba ngumphathiswa amaqumrhu karhulumente umnumzana Pravin Gordhan nolelenga ndletyananye esibhedlele okuze emva kokuba amanye amaqonga ezonxibelelwano athe abhengeza kubalo kaGordhan ulandulele eli.
Ngentsasa yanamhlanje bekuthendi kumakhasi ezonxibelelwano iindaba ezingenabunyani zokuba akasekho emhlabeni umnumzana Pravin Gordhan. Usapho luye lwakhupha ingxelo nalapho belisithi ngamampunge ezindaba lokaGordhan usadla amazimba. Kalava kweminike uSosiba Jikelele we-ANC, uMnumzana Fikile Mbalula, ungqinile ukuba loka godani ukwimeko yemaqongo esibhedlele nalapho angeniswe khona ebutsheni baleveki. Loka Mbalula ukuvakalise oku kwinkomfa nabeendaba ngalemva kwemini emva kokutyelela uMnumzana Pravin Gordhan esibhedlele namhlanje.
Indeed, Comrade PG is currently in a critical condition and is receiving the necessary medical attention. He is surrounded by family and friends and comrades. We believe that the medical team is doing all that is necessary to give Comrade Pravin Gordhan the best care possible.
USosiba Jikelele we-ANC ukwabongoze uluntu ukuba luyeke ukwabelana ngendaba ezingenabunyani ngempilo kaMnumzana Gordhan.
We take this opportunity to condemn in the strongest possible terms the cruelty of fake news spread on social media platforms where individuals are falsely declared dead while they are still alive. This insensitive and harmful action caused unnecessary pain and distress to families during already difficult times.
Ukanti uMongameli Cyril Ramaphosa naye uvakalise ukuxheleka impilo engantlanga kaMnumzana Pravin Gordhan watsho ehlaba ikhwelo kubemibeli ukuba bambeke emithandazweni.
I'm saddened by the condition and the illness of a former minister. I have spoken to him and I've also spoken to his family and have been giving them strength as they go through this very difficult period.
UMnumzana Pravin Gordhan wathatha umhlalaphansi kwezopolitiko emva kwenyulo lukazwelonke lwangoMeyi emva kokuba eqhuzule imikhala njengomphathiswa wamaqumrhu karhulumente kule minyaka mithandathu edlulileyo.
Inkokeli ye-DA uMnumzana John Steenhuisen uthi unethemba lokuba uMongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa uza kuphinda licinge kwakhona inyathelo lakhe lokutyikitya umthetho elwayo wezemfundo nebizwa iBella Bill ngomso. USteenhuisen uphike wamangomlenze omnye ukuba umbutho wakhe ujonge ukuwufulathela urhulumente wobumbano ukuba nje uMongameli Ramaphosa angatyikitya ngokusesikweni lo mthetho.
Inkokeli ye-DA uJohn Steenhuisen uthi udibene nomongameli weli malunga nomthetho omtsha otshisa ibunzi akulindeleyo utyikitye ngomso iBella Bill nengumthetho onjongo ikukuhlaziya amacandelo athile kumthetho olawula izikolo zaseMzantsi Afrika iSASA.
I met the president on Bella yesterday and I really hope that we can find a common way forward. But if the president does go ahead tomorrow and sign the Bella Bill, we will have to consider all of our options on the way forward.
Kumba we-NHI uSteenhuisen uthi ukwabongoze ukuba inkalo ezithile zomthetho we-NHI zilungiswe phambi kokuphunyezwa.
And our first instinct is to find solutions to the aspects of the NHI plan that we believe will do lasting damage to South Africa and our ability to deliver healthcare to all. If we can find those solutions collaboratively, we will be delighted. If we can't, we will pursue the interests of South Africa and South African's people through every other legal means at our disposal.
Nangona umbutho we-DA uCity awunazo injongo zokuflathela urhulumente wobumbano, koko uthi uzakubhenela ezinkundleni xa ngabe i-ANC senza ukugwenxa kumgaqo-siseko weli.
Conflict over policy in the GNU is not necessarily an existential threat to the government. But that doesn't mean that we would not walk away under any circumstances. I said out very earlier in the speech that the bottom line for the DA is that the economy grows and it creates jobs. If the GNU cannot or won't do that, then there's frankly no point being part of it.
Ehlomla kumba walowo ebesakuba inkokheli yabasebenzi kwi-ofisi yakhe uRoman Kabanak nodale isanxwe kumakhaso onxibelelwano ngentetho yakhe yobuhlanga. USteenhuisen uthe emveni kwencoko ebebenayo umcele ukuba zikhwebule kumsebenzi wakhe.
Ikhululwe ngebheyile namhlanje inkokheli yebandla Incredible Happenings umfundisi Paseka Mboro Motsweneng phansi kwemiqathango engqinqwa. Umboro ubuyele enkundleni namhlanje kunye nonogada wakhe uVincent Baloyi emva kokungayinikwa ibheyile ngaphambili.
Umfundisi odumileyo uPaseka Mboro Motsweneng wabanjwa ngenyanga ephelileyo emva kongquzulwano phakathi kwakhe nosapho lwabazukulwana bakhe. Umboro wangena emasangweni esikolo ephethe isabile ephelekwa ngonogada bakhe abebephethe umbambayi begrogrisa ootishala kwesi sikolo. Ethetha nonondaba ngaphandle kwenkundla emva kokhulula kwakhe, Umboro uthi ngethuba wayesingise kwesi sikolo wayengaphethanga zikhali.
And when I went to school there, we were unarmed. It was 2:20. The school goes at what time? 2:00.
Umboro ucele uxolo ngamazwi athe wawathetha kumajelo endaba.
And I'm sorry that some words came out badly, Haneke Buaka me. The court said I shouldn't talk about witnesses. I'm not talking about witnesses. I'm talking of the family issue and the things I said on the media. I don't know who the witnesses are in the case. I respect the rule of law.
Ukanti elinye lamagqwetha kaMboro lithi kwenzeke ubulungisa enkundleni namhlanje.
It's justice. Justice has been served. It's a fair decision. It's in the interest of justice that he get a bail. In essence, he was not supposed to be denied bail in the first place because this case, as I said before, is being hyped up. It's not that big. And I'm still repeating, it's not that big.
Loka Motsweneng ukhulule ngebail ye 3,000 rands kwaye ityala liza kuchothelwa kwakhona ngenyanga ezayo.
Wayesakuba itishala eMayikeng kwiphondo lasemntlantshona uthi woyikisela ubomi bakhe emva kokuba wazama ukuxela urhwaphilizo lalusenzeka esikolweni sakhe ngethuba isikolo sifumene inkxaso kwingxowamali ye-COVID-19. Le tishala yaxelela abasemagunyeni ngorhwaphilizo lalusenzeka esikolweni ze emva koko yagxothwa. USimon Diholo uthi iinzame zokubuyiselwa esikolweni ziphanzile ngoko ke ufuna ingalo yomthetho ingenelele.
Le yititshala eneminyaka engamashumi amahlanu ibititsha kwisikolo samabanga phakamileyo iMabatho ithi isikolo sayo safaka isicelo semali ngexesha le-COVID-19 ze safumana imali engange-R200,000 ngokungekho mthethweni. Emva kokuba lo mfundisi ntsapho enze iinzame zokuxela urhwaphilizo olwenziwe sisikolo waye wagxothwa.
I decided to come out publicly. I remember very well on the 23rd of August 2021. That was the fateful day when I saw on TV the assassination of a health worker in Gauteng by the name of Babita Deokaran. That hit me to the core because I came to find out that she was also doing this anonymously.
UDiholo uthi emva kokuba enze inzame zokuxelela abasemagunyeni ngolu rhwaphilizo warhogriswa ngokubulawa.
He apologized, but how many people out there have got his same mentality, his attitude towards whistleblowers? So to be honest, even though we cordially resolved the matter between the two of us, I'm still left with that fear inside me. I'm overwhelmed that I might be assassinated as Babita Deokaran.
Ingcaphephe yezomthetho uSamson Deshilo uthi nangona ikhona imithetho ebekelwe bucala yokhusela abo bacela urhwaphilizo, ayibakhuseli ncam kwaye ayisebenzi le mithetho amaxesha amaninzi.
There should be a deliberate act or will on part of the state to protect them. In fact, if I have to move outside the whistleblowers and protected disclosures act, you have to deal with members of SAPS. They have what you call informants. Informants have incentives to come forward and expose certain information, and they are highly protected in most of the time. This is why you hardly hear that informants have been killed.
Sithetha nje le titshala iphila ubomi bentshontsho nosapho lwayo kuba yoyika ukubulawa kwaye sele kwiminyaka emine ingasasebenzi.
Izakhululwa ngomhlamashumi amabini anesixhenxe kuNovemba. Inkosikazi yaphekiyele ngqe lokubulawa komyeni wayo ngo-2006. UNajwa Peterson wagwetyelwa ukubulala umyeni wakhe, imvumi uTaleb Peterson. Ubungqina baveza ukuba le nkosikazi yaqesha amadoda athile ukuba aphange ekhayeni labo ngelokubulala umyeni wakhe. UNajwa Peterson uzakhululwa ngengqawule emva kokuchitha iminyaka elishumi nesihlanu entolongweni.
Correctional Services is able to confirm that Najwa Peterson appeared before the Correctional Supervision and Parole Board on the 11th of September 2024, where she was granted a parole placement date of the 27th of November 2024. Now, at the age of 63, Najwa Peterson started serving a 28-year-old sentence on 11th of February 2009 for murder and robbery with aggravating circumstances. She participated in a number of rehabilitation programs and will now be enrolled for the pre-release program in order to prepare her for social reintegration. Upon release, Najwa Peterson will serve the remainder of her sentence under the system of community corrections, while she'll be monitored by parole officers.
Iqela leqakamba labasetyhini leProteas lintingeleko lasePakistan namhlanje nalapho luyokudlala uchungechunge lemidlalo ye-T20 ngelungiselela indebe yehlabathi eza kubanjelwa e-United Arab Emirates ukuqala ngomhla wesithathu kwinyangezayo.
Zilifurathele eli namhlanje zajongisa imibombo kwelasePakistan iintwazana zeqela lesizwe leqakamba leli iProteas nalapho ziyokuqoshelisa amalungiselelo wazo wendebe yehlabathi ye-T20 eza kubanjelwa e-United Arab Emirates ebutsheni benyangezayo. Eli qela lasekhaya labethwa kumagqibela kankqoyi kwindebe yehlabathi edlulileyo kwaye kweli ityeli lifuna ukulungisa loo manxele libuye nayo le ndebe.
I mean, we've got some exciting young players in with the experience of the older players, so no reason why we can't get there again.
Abadlali bathi abasakwazi ukulinda ke baqule baligangatha.
I think obviously very excited with the squad we have for the World Cup. A lot of really senior experienced players and some young exciting players as well who are just coming with us for the first time. So very excited and hopefully we have a good tournament.
UMzantsi Afrika uza kudlala ku Group B kule tumente endebe yehlabathi nalapho kukho amazwe afana neBangladesh, iNgilane, iScotlane kwakunye neWest Indies.
Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela.
Kosi kakhulu ke mamqwathi noncuthi kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe embukele ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu. Mna ke igama lam nguthabile Makhaphela ndingumamthembu eyamvanje imozulu yenjenje. Siyivula ke bekelo ngokuqhawula kaloku iziganeko zamvanje kumzantsi afrika uphela noko imeko intle kakhulu phaya kwiindawo ezikwimpuma apha emzantsi ko-aphi ndinoka kubanda phaya ekuseni futhi bevuka kamnandi ngala 9 degrees each nje futhi qabaqaba ngamafu nje yonke imva kwemini ngo-30 degrees phaya kulapho nombukelo wam ikhaya amaqondo wakho aphantsi naphezulu lokuqala ke lephaa kaloku iphondo lasempuma koloni ngomso njengaphaya erhafu futhi ekuseni futhi bevuka kamnandi licwengile izulu ngo-10 degrees bayisonge bayivale futhi imini ngo-28 degrees kuyabanda ekaladoko phaya ekuseni futhi ngesibhozo kanti ke mnaphaya iphondo lasefree state ngomso pha kwincam yeliphondo kovelcom phaya neziphaluko ekuseni futhi bevuka kamnandi ngo-13 degrees bayivale bayisonge kamnandi futhi laa mini futhi ngamafutha angephi ngama-33. Ukanti imozulu phaya ephondo lasetshona kolongomso pha koBeaufort West futhi kwimpuma yalamandla ngo-10 degrees phaa xesha lasekuseni futhi bayayigqibela kamandla imini yabo futhi ngama-20 nje bukilwa amakhatshwa sesithathu kuyabande fred andal ekuseni ngo-8 degrees kanti ke bona phaya ephondweni lasenorthern cape ngomso pha kumantla futhi ko-uping ngosekuseni futhi kuyabanda ngesasithoba bahambe nemini yabo bayisonga kuhle futhi ngo-30 degrees amaqondo aphezulu. Nantsi kaloku imozulu phaa ephondweni lasenorthwest ngomso ko-Friday phaa kumazantsi futhi ekuseni phaa bavuka kakuhle noko ngelashumi nje likhatshwa sisithathu bahambe nemini yabo chunje kakuhle mukeli ngamafu phaa ngorhatya ngala 34 degrees xa sinqunyuka ngokubanzi kubekulakoliphondo laserhawutini ngomso kumazantsi esprings umzekelo phaa ekuseni futhi ngelashumi likhatshwa sisihlanu kuyatshisa ngorhatya phaya ngo-30 degrees kuyabande bongon sprit ekuseni ngelashumi nje likhatshwa sisine kanti ke bona phaya ephondweni elimpopo kumantla apha emzantsi afrika njengaphaya kobilabile ekseni futhi bevuka kaloku ngala 15 degrees kuyatshisa ndigqiqa manje ilanga yonke nje namini yangomso ngala mashumi mathathu mukeli wam azakhatshwe sisithandathu kanti ke bona phaa ephondweni lasempumalanga ngomso kosikhukhuza kwimpuma yalamandla ngo 13 degrees ekuseni kuyatshisa mpela ngemva kwemini phaya ngala mashumi mathathu nje azakhatshwe sisithandathu kanti yona imozulu phaya ephondweni lokugqibela kuphi ke mbukeli kuphaya kaloku kwazulu natal njengaphaya inewcastle ngo 13 ekuseni kanti ngorhatya phaa kutshise kakhulu kucwenge futhi kuzule kamandi ngamashumi mathathu nje abe nesithathu kuyabande fryhead ngo 13 ekuseni mna ndithanda kangaka xesha lemiyole